konya rumo vinya diyo oke kuhora wino pinywa ni timo nadi bendi para nyalego hehe anai kyunye pisoko Paroto parorumo Echino kwa loke wila Yenama yanda yeko chwanyo ya mati Yaoda nyalego nyajo nyajo Yatigi jumaka paroto parorumo Echino kwa loke wila Yenama yanda yeko chwanyo ya mati Chuni manene, mama nyalego ite moto iyo rido Yalo konya kasela, ipodo chunya tinde kapara chien kama Tuturo iwa gombo chuni manene, mama nyalego ite moto iyo rido Yalo konya kasela, ipodo chunya tinde kapara chien kama
Sunday. You know, Ben, you're back, eh? Come here, Dara.